ngapi nduru kwa Yesu. Niendelee na gumo na urosi sokerele. Ni moto ijeje mbele ya magorosi tu. Thank you so much. Moto kama wale umo igai wake.
Anake, aboda boda, aduwa mealero, aduwa moko, aduwa vya.